indoda mfazi umntu yazazi sizizukulwana sabango iswanga vumela uvume uvimbe ilungelo lakho lelakho uwelele 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 ma amashoko akho ndona kunzwa manzwi yakho ndithendere ndiwone chiso chako ndithendere ndiwone chiso chako